waku yene niye Jehova gai waku yene niye Jehova gai waku oya wago tora neiria bara Gai waku, oya wago tora neiria.